Mngani wami ke nazike lezibalo engithe ngizokushiya nazo ngicela uphozeke mngani uzenze ebese emva kwalokho ngizobe sengitshengisa ama-answer. Okay mngani wami nanka ke ama-answer akho enhle yalaphayana nansi eya kulo layini nansi eya kulona layini nansi bese lena yanhle yalana nansi Ngani futhi answer la ngiyathanda ukuthi unake ukuthi lena sithi 0 by 2 la kule number yokuqala nala 0 by 2 bese ngalana 0 by 3 ngala ngemuva 0 by 3 futhi nabo mngani lana mngani ekupheleni yazi bengithi ngizobe sengiqedile ngo multiplication ngo times kodwa sengikhumbula esinye isifundo sama tricks of multiply angazi noma kuzoba kule video elandela le noma kuzoba kwenye ivideo ehamba yodwa eceleni emva kwesinye nje isikhathi kodwa mngani ngikwela uhlale kahle ube right uphephe mngani uphinde futhi ubheke nenye ivideo yethu la sebese sifunda khona phakathi uthi sobe sifunda lama tricks lawe engiwacabangayo noma sebesifunda ngo division. Bye mngani.